bakuzi b'indundi TV mbanze kubaramutsa nongera kandi nk'abayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya. Nk'uko mubizi rero indundi TV tudasiba kwama tubazanira amakuru y'inkino cyane cyane ku bakinnyi b'abarundi bakina hano iwacu ndetse no hanze y'igihugu, abarurizi, abarongozi, abamenyereza n'abandi batandukanye. Kuri uyu wa gatandatu rero igenekezo rya 14 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2020 isaha 10:00 ahitwa kuri Nonara, aho abakinnyi b'inamba mu rugamba basanze bakore mwiherero wo kwitegurira urukino rwa Mauritania. Niho nyakubahwa, niho nyine icyubahiro umukuru w'igucacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yaramutse agendeye abakinnyi hamwe na staff y'inamba mu rugamba kugira abateri intege bitware neza mu rukino rwo gusubiriza rwo kurondera itike yo kwitabira inkino za kane z'umwaka w'ibihumbi 2021 rugiye kubahuza na Mauritania kuri uyu w'Imana igenekezo rya 15 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2020 isaha 9 ku kibuga cy'Intwari. Mu byo nyine cyubahiro umukuru w'igucu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashoboye gushikiriza, yavuze yuko yizeye yuko umugwi w'inamba mu rugamba uzotahukana insinzi. Akaba yagize ati turizeye yuko muzotahukana insinzi. Burya hari ikintu nakunda ni ugushimira umukinnyi urukino ruheze, ni nacyo gituma naje ndabazaniye amata akabasha kugira muzokine munonokewe. Mwakubika yuko hamande y'iryo basha rya nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Evariste Ndayishimiye nyakubahwa honorable reverien Ndikuriyo asanzwe atwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi nawe nyine yashoboye kwemerera umugwi serukira gihugu w'inamba mu rugamba agashiruka bute kangana n'imiliyoni 4 ku mukinnyi umwumwe nibaramuka bamutsindiye igihugu cya Mauritania. Mukibuka yuko rero urukino rwa mbere rwahuje ino migwi inamba mu rugamba ndetse na n'uyu mugwi wa Mauritania, iyi migwi yose yanganije igisindo kimwe ku kindi. Igisindo cy'u Burundi kikaba cyarashowe kwinjizwa n'umukinnyi w'umugwi serukiragi w'inamba mu rugamba yigeze kuba na kapiteni ariwe Saido Nibazonkiza. Ije rero igisindo Saido Nibazonkiza yasindiye u Burundi hariya muri Mauritania kikaba cyaciye kiba igisindo kigira kabiri cy'uyu mukinnyi nyuma y'imyaka 6 ataboneka mu mugwi nserukira gihugu w'inamba mu rugamba. Reka rero ndabashimiye mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse nkabasaba yuko ku munsi w'ejo mwovyuka kare mukaraba ingene mwoza guterera mu guserukira gihugu w'inamba mu rugamba kwitabira ugo rukino ruhambaye cyane ndetse umugwi nserukira gihugu w'inamba mu rugamba rero ni waramuka usinze ugo rukino uzoba ukwije amanota 4 mu nkino 4. Reka rero mwese ndabasezere ndese mbonereho nakagyo ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV kuko aya makuru n'ahandi wo yaronga atari ngaha kuri Indundi TV. Ciao ciao.